nidushobora kugira igisagara ico kizoba ari igisagara cy'amahoro ari igisagara cy'amahoro nteza kugira igisagara ugiye muri vira kugiye muri vira ugiye muri vire abgenda muri vira ari cyagiye gukoranya niki bigisagara cyuko umuntu wese avuga ati nacyo gise ngo ari kamera gihe igisagara yamwe tusanga havuye cyo gutangira usaurisha kosho umufaso nibere mu modoka usaruvuye gusuma usagara yabugaye ijya rero ngingo ni ngingo technique si ngingo politique kuvuga rero kwijya ngingo kwahawe n'abatekinisi bajeje umutekano mu gisagara ngo yibangira ko nibaza ko twatubwiye igipolisi ati nakaza ofisi agara kugenda nibaza ariko icyo nagire shikirize kandi nibaza ko ari byiza biratugora si nibaza ko abapolisi babikoze bivuye ku kibazo nabaritswe nganye muri premier aho mwambaza mwambwira yuko imitu amamoto yirwa arabundira naho imbere y'imodoka yinzeye yiyi ngoro y'abakoranye kandi ivyamwa muzobibona karenze n'ukwezi kumwe izo bacyakuyemo kandi izo bapanga mubwira muti warakoze cyane nuko rero bimeze
ni mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe uyu numushinga amateka Pascal Gikeke yariko abaza ibijyanye n'ingingo mushikiranganje mu byo agezwe harimo intwaro hagati mu gihugu ingingo yo kwereka amapikipiki amatukutuku hamwe n'amakinga ibibanza ntarengwa aha rero mukuru w'inama nshinga amateka ntiyavuye amwemerera ko kino kibazo cyobazwa kuko mu byo mushikiranganje yategerezwa kwishyura ikingo nticyarimwe aha ni mu gihe mushikiranganje yarazanye raporo mu bashinga amateka kugira ngo bamubaze ibibazo raporo nayo ikaba yari yakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta kubijyanye n'amafaranga atozwa mu makomine amwamwe y'igihugu Jervendira ko buca mushikiranganje ariko yahavuye rero yishura icyo kibazo twumvirize inyishu yatanze
icyo nagira nange nshikirize kuri ijya ngingo si ngingo politiki ntagire uyitiranye na politiki muve mubanza mubaze ni igikorwa cyasabwe n'igipolisi batweretse amakisi y'ukuntu agenda aba mu gisagara cya Bujumbura batweretse amamoto bafise mu gisagara cya Bujumbura bataye tuvise amamoto arenga 250 abi yarunze ahantu tutazi na nyeneyo tutabona uko bishobora kugenda bari expose icyo gikorwa baracerekana barerekana amakisida aba hagati y'imiduga amakisida aba hagati y'imoto n'imiduga barerekana amakisida aba hagati ya tukutuku n'imiduga barerekana abirirwa baribwa hakoreshejwe ibyo nyene unza expose igikorwa tekiniki twebwe nyine twari ngaho turavuga tuti dutange ibyiyumviro dutangira kuvuga bamwe atangira kuvuga bati ngo dukore ngo amabarabara aca hejuru abandi ngo duce amabarabara ngo aca ku ruhande ngo kubapiye tubaronka aho baca abandi baravuga ngo banke mu ndiyani ngo ushobora kuduha amafaranga nca dusanga ibyo tubwo turatanga byose ni long term nca tubaza re tekinisiyeni nibo mu gipolisi ijya ni inisiyative y'igipolisi sinisiyative y'ubushikiranganje tubabaza mwe ko mwatuza ni iki gikorwa udupropose iki icyo gikorwa bakoze baca baraduha ampura y'uko ubona byagenda tubonye uko byogenda duca tuvuga tuti tubanze twakumanya aba ama ibyo bindi nabyo byo kurondera uburyo we turabirangiye ku buryo ntituze kuzabona uko bitagenda kuvuga rero kwijya ngingo kwahawe n'abatekinisi bajeje umutekano mu gisagara ngo yibangira ko nibaza ko twatubwiye igipolisi ati nakaza ofisi agara kugenda nibaza ariko icyo nagire shikirize kandi nibaza ko ari byiza biratugora si nibaza ko abapolisi babikoze bivuye ku kibazo nabaritswe nganye muri premier aho mwambaza mwambwira yuko imitu amamoto yirwa arabundira naho imbere y'imodoka yinzeye yiyi ngoro y'abakoranye urumva rero izo tugorwa nzo watushyira mu ngiro ibyo mwadusabye abanyakuba matowe n'abenegihugu ubundi nawe acavuga ngo bo yango bangira ngo banze bangire ngo bagire biragoye zijya moto muri abo bapolisi nyene ijya ngingo bazanye iyo plan ndazi kwa kusimwa kumukubeshi haja matukutuku ndazi kwa yafisini haja lero ingingo yose ni kundeza igisagara nidushobora kugira igisagara ejo kizoba ari igisagara cy'amahoro ari igisagara cy'amatukutuku nteza kugira igisagara ugiye muri vila kwa mugiye muri vile ugiye muri vile agenda muri vile aricagiye gukorana nikiri igisagara cyuko umuntu wese avuga ati nacyo gise nkora reka mendagira igisagara yamwe tusanga havuye ibyo gutangira ushaka usanga ishakosho umufaso nibere mu modoka usaruvuye gusuma usagarira kugaya ijya rero ngingo ni ngingo technique singingo politiki na ubwo yakuba wa mushinga mateka kwa watu mbisagara cha kutukura nagira na kusabe kuko twavuze kwa tanya kuisi guno mwusi na utanya kuisi guno kwenye kuko twavuze yuko atamupo ulisazoza kukwega nani moto kwa kwega nani chinga iyo ngingo leo ya sabwe na bateknisye kwa watu wa chinege kiyo mshikira na nani kumutekano mbuze ndi iki proposition matu haye kwa yagazi eka nukuli mbele watu no wambuze ndi wakili kwa sumira kukora mbasa kujini inisiativi na mashi miye chane kuwa baragizi inisiativi iki polisi nara kituwaye ndi ajwa na inisiativi nige zengira mdaishi mshikira lanji aliko wanza ni inisiativi na mbuze atumwe mwana 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 nukutori nishu zilivazo uchinga bajya abantu igihumbi n'amajana ngahe bakomeretse n'abajya amajana ngahe bakomeretse irababaje bari gushobora kubakinga niyo rero niyo ngingo yari ayifashe njyewe rero siniteguye irya delimitasiyo kuyihagarika reka guhera ku itariki 11 zo kwa gatatu na moto izosubira kuba muri ya zone de delimitasiyo na tukutuku na kinga ibyo bintu byose bizoba muri ajya amazone andeho ijya zone kwarisi kandi ibyamwa muzobibona atarenze no kwezi kumwe ikizo bacyavuyemo kandi zoba kwa ngamubwira muti warakoze cyane nuko rero bimeze